Yabona zonke lezi zinto ezifence ezigcwele la endlini. Angifuni ukudidisa siso. Mina ngowasela muntu. Ukwenzo is my man and I will fight for him.
Sisinomalanga ngisibona isidingo sokuthi umlwele ukwenza ngoba ayikho into eyenzakalayo. Ukwenza nje ngimphathise kubhuti nomngane kimina.
Ukwenza ukutshela usucela abangani. Noma uke washo mhlawumbe ukuthi ucela umbuso siso wakhe. Pho. Yini uyifunayo kini kahle kahle Sibongile?
Lutho.
Okwesi ufika la endlini yami uzowenza umathanda wakho. Yini mhlawumbe enye osafisa ukuyenza? Ufuna ukulala embhedeni wami?
Cha, sisinomalanga. Angifuni ukulala embhedeni wakho. Ngixolisa ngikuphinde kwenzeke sisi.
Is that all you have to say for yourself?
Ngikuphinde kwenzeke, ngiyaxolisa.
Qinisile-ke uma usho njalo. Do you know why? Angifuni ukuphinde ngikubone la endlini.
Lokho kuchaza ukuthi ngixoshiwe?
Yebo sisi, xoshiwe.
Bani uxoshwayo?
Usibongile ubengitshela ukuthi ubone ngathi kungcono ukuthi abuyele kahlamini ayofokusa kwenzeni. Angithi siboshwe.